ekifonga abantu bali abafumbo bali mu kisaawe kyabwe nga bali omupiira gutojera tewabirayo bigambo bya ddiini era mu bifo ebyo ate bakkiririzaayo ebigambo byayo ng'okumokola tekirina buzibu kubanga bibifiitinga mu mbeera y'ekisaawe mwe bali so si subhanallah alhamdulillah allahu akbar.